uyu munsi dusozera urugendo umwepiskopi mukuru wa Canterbury kandi akari wahagarariye ishengero anglikane ku isi yose amaze iminsi ibiri n'inusu cyangwa itatu ngaha mu gihugu cacu yarabonanye n'umukuru w'igihugu yarabonanye n'abandi batandukanye mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu cacu nk'uko yabivuza gishika kandi nubu ari byo akomeza avuga urugendo rwiwe n'ubw'umwungere w'ishengero si urugendo rw'umupoliticien abaserukira politike njya twarabaronse muri iyi minsi iheze mwarabonye urugendo rw'umunyamabanga mukuru wa Nations Unies haraje abakuru b'ibihugu barungiswe na Union Africaine ariko wewe yaje arungiswe n'ishengero muri urwo ruhande nk'umwungere icyo yabonye rero cya mbere ni uko mu Burundi dufise ingorane mu Burundi hariho ibyasambutse mu Burundi hariho abantu bapfuye mu Burundi kandi hariho n'abahunze hariho icyo rewo mubabura yarabubonye kuko twaratembereye mu Cibitoke twaragiye mu Ngagara twaragiye mu Nyakabiga yaragiye no ngaha hagati mu gihugu kuko yagiye mu Kayanza yaratembereye no hagati mu Gisagara yarabonye rewo uko igihugu cacu kimeze kandi nabo bavuganye nabo nawe baramubwiye uburyo biyumva bunyine ubwabo mu Burundi abarundi ntituyihishe ibiriko biraba hariho ikibazo gikomeye cyane twegwe nyine ubwacu abarundi twiza gutorera inyishu ica kabiri nuko ishengero rya Anglikani kuva na kera rishigikiye amahoro nuko abarundi basubiza hamwe icyo nawe nyene yagishigikiye cyane kandi nico tuzobandanya dukora kubwira bariya bari mu maparuwase kubwira bariya bari mu madiyoseze hejuru inzego zose aho dushobora gushika kugira ngo dutera kamo abarundi basubize hamwe ni twebwe turiko turisamburira ko abandi bazoza kudufasha kubaka ariko ni twe dukwiye gufata iya mbere mu kubaka